Ibe byiza kuri mwese banywanyi bacu ubona natwe mu nkuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure ya Iwacu TV uyu n'umwanya w'amakuru ageze ko ariko aragarukwa ko cyane mu bisata bitandukanye aho tubageza ko amakuru aba ari kuvugwa muri politike ayavugwa mu mutekano ayavugwa mu birabana n'agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byose mwaranyegejwe biba biriko biragarukwa ko cyane irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi amakuru tuba twatoje amasoko yacu atandukanye ko irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi akayaturungikirana twebwe tukayatunganya tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri nombonesha kure ya Iwacu TV ni ya makuru atomoye ubutegetsi bw'u Burundi babutashaka yuko aja ahabona bivanye n'amabi ubwo butegetsi burangwamwo bukaba bumaze igihe kinini bupfukamye abarundi kugakano muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu birabana na politike ariko nanone tukababwira n'amakuru ari kuvugwa mu birabana n'umutekano muri ano makuru tugiye kuraba amakuru ahambaye ibyo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yavuze ku bijanye n'ikena ry'igitoro inyishu yahaye abari mu nama nshingamateka ibandanije gukora ibintu bidasanzwe muri CNDD FDD inyinyurana riri mu butegetsi bwa CNDD FDD ryatanguye kuja ku murindi uhambaye kuva aho Gervais Ndirakobuca avugiye amajambo yuko atanyishu y'igitoro abona izaboneka mu gihe president Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igitoro acifatiye mu minwa ariko nanone tugiye kureba ninde by'ukuri yatumye igitoro kiburanga mu gihugu cy'u Burundi tukaba twabwira yuko nyakanga mwaka 2022 president Ndayishimiye yemeje ko akarwi akorana n'umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni ariko katembagaje igihugu mu kunyegeza amafaranga y'amarundi bene amafaranga mvamakungu President Ndayishimiye yemeje kandi ko amashirahamwe akorana na Bunyoni ariyo yatumye igitoro kibura mu Burundi cyo gihe President Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazosubira kubura nga mu gihugu cy'u Burundi ubwo President Ndayishimiye yashinze ishirahamwe Regidezo kurangura ibitoro Regidezo zo ikorana n'ishyirahamwe Prestige rivugwa ko rye gukira Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye Prestige yasigaye yora amafaranga mvamakungu muri BRB uko yishakiye none ibintu aho gutora umuti byoba byatanguye kunyuka kuva icyo gihe ubwo umuryango wa president Evariste Ndayishimiye nturi mu bapfukamye mu nda abarundi ku rwego rwo hejuru kwa 2024 z'ukwezi kwa kane mwaka 2024 Gervais Ndirakobuca we kibazo yagishize ku munsi Pierre Nkurunziza Gervais Ndirakobuca yemeza ko ibura ry'amafaranga mvamakungu ari ingaruka mbi z'ibihano u Burundi bwafatiwe muri 2015 ibyo bihano byafashwe kubera amabi ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoreye abiyamirije ikiringo ca gatatu iyi nyishu ya Ndirakobuca yaraye itangaje benshi cyane umuti uzova hehe mu by'ukuri hageze gutanga umuti inyishu z'abategetsi zica ziyobera abarundi inyishu ya president Ndayishimiye yarasenzwe kwifatira mu ntoki igitoro kugishinga Regidezo kugiha prestige y'umukenyezi wiwe gushiraho ishyirahamwe rishasha rijejwe igitoro byose nta nyishu byazaniye u Burundi ndetse n'abarundi muri rusange umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriano Ndikuriyo we abona umuti mu toni y'amavoka azoshorwa hanze mu myaka itanu iri imbere Gervais Ndirakobuca yari yaje aziko ikibazo cy'igitoro azoca acitwararika kigatora umuti niko gutangara asanze ijambo riri kwa Angeline Ndayishimiye Ndirakobuca aca aranuma ubunaho avuga ko inyishu izoca mu gusubira gutera ikahwa hanyuma igashorwa hanze aho hava ayo mafaranga y'agaciro mvamakungu ariko nanone bamwe n'abandi baravuga yuko ibyo bizaba barundi barihe ko muri kino gihe ibintu bitoroshe kubahuka guhangana n'ikibazo. Gervain Ndirakobuca yavuze ukuri gukomeye ko ingorane zose zavuye ku kiringo cha gatatu cy'UMCPR Nkurunziza cyakweze ibihano aho bigorera Ndirakobuca nuko atavuga ko n'umuti uzoca ubwa mbere mu guheza indyane zose zatewe n'ikiringo cha gatatu maze ibihano bigahera neza. Kwicarana n'Abarundi bahunze gutunganya ikiganiro cy'ukuri hagati y'abashamiranye kuva muri 2015 guhagarika kwica kunyuruza gupfunga abiyamirije ikiringo cya gatatu gusubizaho societe civile yigenga n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru gutahukana impunzi gutunganya amatora meza biri mu bintu byohindura ibintu byinshi nga mu gihugu cy'u Burundi. Inyishu za Ndirakobuca na Ndikuriyo zimeze nk'umuntu yobona umurwi wa malaria canke umurwayi wa malaria atanguye kuvuga ibitaroranye bagaca bihutira kurondera umuganga w'indwara zo mu mutwe aho kuja kuzana umuti wa malaria. Icyateye ibihano kirazwi n'aharonderwa umuti wa politike harazwi ujanye n'indyane za politike ziriko zirahamba u Burundi mu bisata byose. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo leta ikwiyiriye gukora. Nyuma y'amajambo Gervain Ndirakobuca yashikirije ibintu byarunyutse cyane mu bategetsi ba CNDD-FDD ubumwe benshi bahise ko bavuga yuko mu by'ukuri Gervain Ndirakobuca ataba kishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'ibyo umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye uriko urakorera Abarundi. Ku bwa Gervain Ndirakobuca abona yahindura ibintu ariko nanone intambamye ni Angeline Ndayubaha cha nyine ashika ku mugabo wiwe akamubwira yuko ivyo bintu bidashoboka. Wa Gervain Ndirakobuca rero aravuga yuko igihugu nawe kigeze ku mfiro ariko nanone kavuga yuko vyoba byaraturuze ku kiringo cha gatatu umusipere inkuru nziza yoba yarihaye bibandanya gutera bamwe nabandi agashavu bavuga yuko Gervain Ndirakobuca nawe yoba yaravuye ku ruhande rw'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba byatanguye gutera impungenge zikomeye bamwe mu banyepolitike bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku batarakurikiye aya majambo ya Gervain Ndirakobuca, ku bwa Gervain Ndirakobuca yamanitse amaboko nk'umushikiranganji wa mbere nta nyishu afise ku kibazo cy'ikena ry'ibitoro. Nimba umukuru wa leta y'u Burundi yemeza ko atamuti leta arongoye ivise ku bijanye n'ikena ry'ibitoro, ninde wundi azotora umuti? Inyishu zitangwa muri ino minsi ziratangaje cyane. Reveriano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD yaheruka gutangaza ko amafaranga mvamakungu azoboneka mu myaka itanu tumaze gushora amatoni y'amavoka hanze y'u Burundi. Ndirakobuca we avuga ko ibura ry'amafaranga mvamakungu ari ingaruka z'ibihano Burundi bwafatiwe muri 2015. Ni ukuvuga ko Gervain Ndirakobuca nawe nyine yemeje ko ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza cakwegeye u Burundi gitangaje mu nyishu yiwe n'ingene ibihano byo muri 2015 bituma igitoro kibura muri 2024. Aho bigaragara yuko Gervain Ndirakobuca abona yuko n'intambamyi yoba iri mu burongozi bwa CNDD-FDD cyane cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho abategetsi bafudika ingingo nawe ariko nanone bugaca yahindutse bivanye nuko Angeline Ndayishimiye yoba cyadashatse kiba akaba ari cyo gituma ibintu bibandanya kuyangaranga mu gihugu cy'u Burundi aribwo Gervain Ndirakobuca avuga yuko ibintu nyine byoba byaraturutse ku kiringo cya gatatu cy'UMCPR Nkurunziza ariko nanone akanga kuvunira Abarundi akagohe ukugene cyabandanije kubura mu gihe tugeze mu mwaka wa 2024 kandi Nkurunziza yaracikanye ndetse haheze n'imyaka myinshi bigaragaza yuko nawe anenga bimwe bikomeye ingene igihugu gikwawemwo ariko nanone akaburaho avugira. Gervain Ndirakobuca ashaka atwibagize ko Perezida Ndayishimiye yari yatwemereye muri Nyakanga mu 2022 ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazosubira kubura. N'abandi bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bakavuga ati none izo ngaruka z'ibihano icyo gihe nazo yabona. Mu bihugu byisoneye inyishu ya Gerivendera Kobuca yari gutuma abashinga amateka basaba gutanga imihoho akaza leta ifise inyishu. Umushikiranganje wa mbere amaze kuvuga ko atanyishu leta yiwe ifise ku kibazo gihanze igihugu haba hageze ko leta yiwe isubirizwa. Aho havuzwe igitoro mu gihe byinshi byankenerwa biriko birabura rwose mu Burundi. Ishyirahamwe Burarudi ireretse gutangaza ko ibinyobwa rikora bigiye kubura kubera iryo shyirahamwe rya mbere rikomeye mu Burundi ryabuze amafaranga mvamakungu yo kunguruza ibyo rikoramo canke ibyo kuranguza ibyo bikoramo ibyo binyobwa bizwi nka materiyeri promiyeri. Bamwe n'abandi bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi cyajeje kugera ku mviro kandi yuko atakindi cyakorwa uretse gusubiza abana b'u Burundi hamwe kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'u Burundi barabire hamwe icyateza imbere igihugu cyabo. Kandi leta igire politike ihamye kandi nziza ituma imigenderanire ibandanya kugenda neza kugeza n'igihe nyine igihugu cyosubira kugendera ku murongo kandi kigahabwa abategetsi beza bazi gufata ingingo zibereye kugira ngo Burundi busubire gusubira ku murindi bwariho kuva na kera. Kuko biboneka yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD ariho igihugu cyatanguye kugwa muri manka ikomeye cyane. None ni gute abategetsi b'u Burundi bariko barasubiranamo? Ijambo ryatangajwe na Gerivendera Kobuca riravugisha abategetsi benshi. Bamwe bakavuga yuko atagishigikiye President Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko igihugu cyageze ku mviro, abandi bakavuga yuko abadede bubo basubiranyemo. Ariko nanone ibi ntawuziho bihera bishira gukurakuranamo mu butegetsi bwa CNDD-FDD. General Ngiyome Bunyoni yavugwa yuko ari watuma ibintu byose bitaboneka kuri ubu ngubu arafunzwe. Ariko nanone bamwe n'abandi bakaba ariko baramurwanira bakabona yuko President Evariste Ndayishimiye baramufunze ku karenganyo kandi atacibi babona yegeza akora gisumbya iby'abandi bari muri leta. Bakavuga yuko rero yamwikuye ko kuko yabona ko ari umwanzi rutura mu bijanye na politike, ariko bakabona yuko ataco ariko aramuhora. Banywanyi bacu biriko birabera mu Burundi birahambaye. Mu kandi kanya n'andi makuru akomeye cyane ariko kuvugwa mu birabana n'umutekano turiko turabegeraniriza turibuze kubashikiriza mu kandi kanya karibuze. Nimuze kuja kuri be byiza kuri mwese nivyo ndabivurije.